Detective Mayeza. Ndisuka e-police station. Ndikunyaswa ngabomthetho uba mandeze apha. Oh, Detective Mayeza. It's good to meet you, sir. So now I want to inform you that you are under arrest, sir. Under arrest, mna? Yes, under arrest. No, mfethu, nisatya, no, jaka. Oh, satya. Uyafuna? Ah, so. Akho yini. Andiyanoba. Ndiyanoba mhlawumbe. Ungenza bayakujola, no. Ungenza bayakujola, but jonga. Ndizawuphuma apha, yabo, ndithi. Zathi mna ndikubonanga wena, yabo. Nawe ungaveli. Zathi andikubonanga, yabo. Uze ungaveli. Uzimele noba iveki, yabo, njayam. Zathi andikubonanga. Ya, no, amajita abhekelana, mfethu, man, yabo. Amajita abhekelana. Yabo, nam ndikubhele egawulo, yabo. Hayi, ndingawundibhekele, yabo. Ndigawulekile. Wandigaya ukutya, yabo. Ngoku. Uthi ndingazukubhekela mna, mfethu, yabo. So, ngumni ke ngumnca wena.
Hayi, ndingumbafane, muzulu umxhela.
Thukele. Thukele.